Nina besilo, nina beqhawe ngiyanibingelela bakwethu. Ngiyanibingelela nina bembube. Nina bezulu eliphezulu. Nina benkomo yakhe lemthonjaneni izizwe zonke zayizi ukulila. Nina bakaklebe ngimbono kwehla kweka manxengeza kwathi kweka phungashe kwanyamalala. Nina bakazululizayo khwezana abantwana abadala bodwa abayoyibaleke. Ngiyanibingelela bakwethu ngethemba nisaphila kuzo zonke indawo lapho nikhona bakwethu. Kukholo kwaKhumalo lona ngaphansi kweintaba zondi. Endaweni yasemahlutsheni bakwethu. Endaweni yasemahlutsheni ngethemba nonke nisaphila bakwethu. Ngizophosa itshe esivivaneni ke. Ngokuchaza nje amagama okuhloniphisa esiye ke siwasebenzise kakhulu mangabe sihloniphisa amagama okuhlonipha. Nina beqhawe. Ngizowacuba ngizochaza ke asetshenziswa ke isizwe ke jikelele isizwe sabazulu ke jikelele bese ke ngichaza ke nalawa ke asebenzisa ke asetshenziswa ke abakoti abakoti mangabe behlonipha ke umuntu othile ke emndenini ke lapho ke bekane khona ke angiqale ke ngaleli ke lisetshenziswa ke isizwe ke jikelele ke elithi ke ukudunguzela 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 abakwethu kusuke kushiyo ke lapho ke inkosi ke ingaphathekile ke kahle ingaphathekile kahle akushiyo ukuthi iyagula inkosi mangabe ke ingaphathekile kahle kuthiwa ke iyadunguzela kanti ke uma isedlulile ke emhlabeni futhi akushiyo ukuthi ke iseyedlulile emhlabeni noma ke isishonile kuthiwa ke ikhotheme uma ke isibekwa ke isitshisi isifihlwa ke akushiwo ke ukuthi ke yabe yafihlwa kuthiwa ke iyatshalwa kuthiwa ke iyatshalwa bakwethu angihlabele mgamu ke injeza kuthi indoda kusokushiyo kumuntu oyindoda umuntu wesilisa inyathuko ke indlela lisebenza kakhulu ke lisiniswa kakhulu ngabakoti uma ngabe ke emndenini kukhona lo muntu onegama ke lithinta ke indlela mhlawumbe ke ondleleni kanje ninabeqhawe ninabembuke ke amatiwane noma abakwete ke noma amandambi kusuke kusho ke amanzi kusuke kusho ke amanzi ikhwibi ke inkukhu ke leyo inkukhu ikhwibi ninabeqhawe umkhapheyana mfana uma ngabe ke emndenini ke khona ke mhlawumbe umkhulu ke onegama mhlawumbe ukuthiwa ke umfana omncane kanje abakoti bake bawuleyo mndeni ke uma ke bezokhuluma ke noma bezothinta ke igama elithi mfana bayaye bathinte ke elithi ke umkhapheyana abalithinte inhlobo elithi mfana ninabeqhawe ukushobinga ngihlabela mgamu bakwethu ukushobinga lokusho ke ukuchitha amanzi ke ukuchama chama ke ninabeqhawe ke umthakathi ke kukabili kungashiyo ke izinyo ikakhulukazi lebuhlungu noma ke inyongo uma ngabe uzwa ke umuntu ethembisayo ukhipha ke umthakathi kungenzeka ke ukuthi usuke ethi esho ukuthi ke usayophalaza ukhipha ke inyongo noma ke usaya kudokotela kuyokhipha ke izinyo ninabeqhawe kukabili ke kanti futhi ukuphalaza kube kuthiwe ukucwamba ke kuyokuhloniphise ke ngokuthi ukucwamba uma umuzwa umuntu ke ethi ke ngisayocwamba kusuke esho ke ukuthi ke usayophalaza angihlabele mgamu isikhafu ke ukudla ke inhlalisuthi ke itshe bakwethu kusho ke itshe ninabeqhawe kusho ke itshe ngisazama ukucabanga bakwethu ngoba maningi la magama la maningi impothulo inkobe maningi bakwethu ake ngimeke ngicabanga ukuthi nani ke niyawazi inkece ke imali kusuke kushiwo ke imali noma ke ichweba noma ke insebenzi imali ke baye bayihloniphise ke ngalawo magama ke imali ke abantu ngiye ngizwe kabafowethu bethi igama lakwabuthelezi leli cha kulona lakwabuthelezi bathi ke naleli elithi ke uma ngabe ke into ke imnyama inombala ke omnyama kuthiwe ke impishoni kuthiwa ke ulimi lakwabuthelezi cha kulona ulimi lakwabuthelezi abakwabuthelezi babehloniphisa ke ngoba ke babehloniphisa ke inkosi yasekushumayeleni uzwanda lo bethi ekushumayeleni umfoka mqenqa bethi banoma yini ongikufaka amadlisi yokufanga amaloyisi inkosi ke umnyama nakaqhangele babehloniphisa yona babehlonipha yona ke bakwethu isholo ke akulona ulimi lwabapheleze ulimi lwesizulu ulimi lwesinguni bakwethu mina beqhawe ake ngime ngisazama nokucabanga amanye amagama kodwa ke ngicabanga ukuthi seyinqinde emthumeni ke manje seyinqinde emthumeni awusaqhamuki awusafika emqondweni ake ngimeke lana bakwethu wena osematheni umkhosi bathi abawuzwanga wena osekushumayeleni umkhosi bathi abawuzwanga zifunda nthuleleni liyamemeza usuthu uziyamazuzulu izifunda ziyamazu inkosi sihlomile ziyamazuzu uziyamazu tshelani gazi nobuthelezi ziyamazuzu uziyamazu uthi inkosi sihlomile ziyamazu inkosi abayitshelana ziyamazu umkhosi abawuhlabanga ziyamazuzu uye wayiholela uye waholela mina bakamonga osuthu ucala lathethwa ngomkhonto kithi kwamalandela amanye amacala ethethwa ngeyindukwana mina beqhawe niphile nje niphile bakwethu.